OKFM 101.7.
And now, the adjective may be a motivational message that may be Emma War and say, what you focus on, you enlarge. What you focus on, you enlarge. Now, it is simple. There would be any assist when a sad year, a 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 Na mame fa wari fo story bi e mau na enya adesua bi e wom. Na storm ye nu a e ben oba baako ne kunu e na bema baako nso e ne ne yere. Eti wei wei mu ya wari fo wei mu su ya wari fo. Me fa ne sese wei mu store no e wo left a wei mu nso so e store no e wo right as e ye opposite. Eti wo mu hu wo mu hu. Na awari fo baako se e bre bi anso na se bema ne ne yere ne e ba adwuma na so mu besi fo mu a. Na bema ne de kan si na kwako bie gate no e de ama ne yere na yere nso asi fo mu. But the wawo right ne the one de won be see ya no one na ekro no si free ka mu ano ko na fe ne yere no so asi ni waba enti oba no a na ne car won de ye mebie gate ni mano no da bia no de panic no tin wan e na wo de won kro kro me e na hye ye mfa ne se sa ama wo de hye ama kunu se de wo si eyani e wo bie gate no e de e ma no na wo de da bia ye be see ya no asi dom na wo ko enti enia ma papa na e wo ni kunu no hu nyina na ni wo hunu wo de ne ho totro ne yonko ba no a se ni one ni kunu bedura djuma mu na ni kunu na bie gate ne de ama no no na wo de ne ho totro no enti na ma ni kunu ne papa ye ne ade a wo ye nyina no na wo hu so mfa so bia enti unsa what you focus on you enlarge da bia wo do store ho a na wo hye se ama ni kunu ene ni bedura no wo sie free form no akwako bie gate no ama no wo do de ni kunu o mbe si ya na no ana se dondondondo akwako tena stone mu na so se wo hye me fa nse sa wo ba na ye mfa nse bia ye friend no abi na sa wo ba no se wo sha wo ne ni kunu ne ka no efe pa akransin de wo mbe si a na ni kunu na bie ka no ama na awuramu no wo mu de wo ka na efe pa nanso ono kura de ka efe ene e ba ne ade won hye ho ono no dia ne se an e na wo de won krokro me e na da bia ti da bia na se ne kura bre oba ba ko no ama no na ni bre ne se ade no de da bia ne kunu ne bedura na wa bie ka no gate ama no ama na sie no de da bia ne kunu mfa ne ho ne kunu entry ti no like a queen eti na ama na nyame na sepo bi asa ware na se ne ni wote wo se ne nyi wo ho wo niema bebre o nanso enam sadie na no wode ne ho toto ne yonko ba se wono de asa onya bema wo krokro no de wo nya ne senti no na ama wo no na ware ne wo bu na nimtia na wo bu ne kuna nimtia enti da ko na ware fo imie nu ko hiaye enti wo mu di nkomo no ena abi ne kase eh ama de wo tri yo wo nya bema papa de wo ahye da bia mo ba store wo si ya na waba be bie gate na ma no e bra kwa me de e wo ye papa pese de wo si krokro ama da bia na be bie gate wo treat ne like a queen ana kwa me ne se hwe enye se me treat me yire like a queen no ye ka no gate na asai wo wo inside wo ntimi mie this wo be gina bonten ene wo bie ntise ye bedura this se me twa ho hia na me ko bie me yire na ama ne si eti nye se bia me krokro ne se ye me ka na enye eye mekane na gate ne nye eti enye enti otimu a mankwa nkobie na wontimi nsi efisa lock no asen enti ade na no oba ne hu na emma ono na ware ase nani enye no se na eye kenken kwa ade enti na ne ne nye what you focus on you enlarge ade na no wo hwe enti na ne ma papa wo na ware emu no wonhu na emma ne bu na ware enimotia na ma ne de ne hu kototu obi ho ade ba ko ma nipa bebre ye ne nye wasase so ne se ye de ho toton krofo wo hwe ase mesia wonnim ne struggles wonnim na mane hunu de wo ho aye flashy no tin say all that glitters is not gold eti ade na wo hwe ne honkoa na wo hwe eti wonnim ni pa na mane hunu ni ne penten kwa eno ane se wo hu ya na ni bre sa ni pa no nanso obi ani pa na ba bia wonnam anana titi mu ni ye bie ani kire wo a enka ba bia bet ote no enka da bia wo be de nyame ase eti na mi busa wo se ehe fa na wo di wani ehye wa ware ase wa dwumam wa brabom ehe fa na wani hye wodo wo ho tutu obi ana sa wodo wo ho tutu obi a wo hu nyame ni mo nyam da ena wodo wo ho tutu obi a wo beye ungrateful wo beye boni aye enipa bi omo wo life mu bia de wo beye ama obi a enye wo fe enti na awade bebre agija no be ma ni nye obe ni nye be ma de na yire tutu obi yire ho oba de ne kunu tutu obi kunu ho nanso so oma wari ani mu no oma penten kwa no oma bi abi ne die a wo mu fa wu de ye mia ni nkyere wo oba bi wo kora wari na wo te ase no ne kunu no adultery wa committee enya asem ketwa na kana wa kana no atum ntina wo mu nam ho ano wo mu sresrete se de hwi ensi ye no nanso na wo ko secretly wo ko sumu ase a na wo ba no wa fa ne ma emu oyem mu ana ba ma no wa fa ne ma emu oyem mu enti mesra wo se and the hefa na wodi wani hye de ntia wani nyin eye comparison wodi wani akwa kwosi obi abrabo so etia mane ma papa anyame aya ma wo nyina na wo hunu nanso senka bia wo hye ne yie pa dia enka wodi aseda be mawrade wrade meda wasese wo ma de pache me edo was meda wasese wo ma me nsuo nom meda wasese wo bo me ho ban meda wasese wo de me kona wo de me befise san niamma no a ye taking for granted no enipa bebre wo ho anko mu nyanko wo mpe etia ne focus on what you have. Don't focus on the wrong thing. Men shen ye enye shedi enyankopon diama wo ne danase. Wukunu no denyamia semano. Woyere ni denyamia semano. Sa wo wenye biye. Evize wo bite mountains a wo bompa yese nyamima ni kuru. Nyamima ni yere. Enkwadana wo nyana debia wo su wama su odeno. Enka nyamia ama ubia. Enka wuko o mountains kuranka unzi ifom. Ade ye nyankoponka wama wo awo. Nenso akwadano e edia gro kakrebi no anyese de usi pepe. Na ubuofu na ubura kwe de na wotete no. Nenso nka wunye biya. Enka wujina mountain. Ejuma na wuwo muna wosode ya complain ni nageno. Ye yi wo biye di manitifiye. Ye yi wo furuano wanka wababesha wanko beba babesha wo. Eti mesra wo sa what you focus on you enlarge. Dia wode wo nishe no. E ye kese. It is a wash the garden of Edina. What do you say? Yes, see, yeah. A brabun somebody will catch the evil, so when you make answer, Nyanko Ponsu woman be bea when then Sudia Bakope, and you make answer woman, you know, a honorable some chin woman gen a banso, ain't a blessing bebrebe, and you make your woman was here. Garden of Edina na efe, womu wo tumi womu wo nyinanso, womu kasama emu wo tie, womu wo to womu no, womu tuni nyina to chene. En womu she dia ba konua, womu nyenye no. Eti ene mibusa wo se, dia ben na wo sha wo wabra bumu ntia wo ninye. Wana wote wo honto tunu ntia wo ninye. E dia ba kubi anamiye nubi ne wo ukuna na wo yere huwa enya, enu na wo she. Anye biya se ukuna wo ya bonsampua, wo bibi papa bi wono ho. Anye biya wo yere wo ya bonsampua, wo bibi papa bi wono ho. Ene chinwa jine. Every dia baako no so na she many blessings na onyankopon dia ma wo abrabo mu anye bia wo nyo bi ne ni di nkomo anye bia wo ko adwuma wo befie anye bia obetimi akasa wo okuru wo yere obetimi akasa wo ba obetimi akasa wo adwuma obetimi akasa wo nkwa obetimi akasa wo nya yarefo enyama bebre wo ho a wo de wani sha obetimi adanya mia se na wabrabom she wabrabom ne fasada e ma twa dia mpo nyankopon fi say what you focus on you enlarge dia wo de wani she no sa dia ne ye kakraka ye kokroko etia de no wo fa wani she enye ma papa wo wabrabom na wo nanya mia se wo nka baabia wo frie baabia wo frie wo sha wachi baabia wo frie bra na wabre ne ne baabia nyame de waba bedru onyame waye bi ene live a life of gratitude. What doff on a cocobona basso, and your papa be a woman of the middle, meda was swate, and you be a wakoma, who poor Juma Ubefi, mean your binning in the cobble, mayre, meda was say, Uye Diane, who tepenten qua woko kitchen, meda was a meba, mesmawa woko, who odi a wretched rebreme, and quada a ye blessing, meda was say. Enne ebusiemuno yen sheye ndofuno ni ya mapapa wo omo na ne enye ne yemuntu mu baabi efisa anye bia nipa bia wo bibia wo no ho a enye enko bi ni bibia wo no ho a enya nka Yesu Kristo ama ye nyina ye hia jempa. Enti today focus on the good things, focus on the positive things in your life so that you will show a life of gratitude, live a life of gratitude na be denya me ase e wo ne wo me ka wo se ade a chie bia dwuma die no aso so wutie e wo okay 101.7 FM. So
okay FM, okay, 101.7.